ukana koti kodarzika ndotarisa mukuru wangu kuti aitwa izvi akomana ndokwazotanga kungurowa ende zvishuwa waro ende kurowa even waita kwandirini akuna aito mendo kurowa ndochipatara seriously ndakwara toro chokwadi ndakwara kurowa kwamuti but ndakwara
I don't know.